amuma niile buru banyere Mr. P0WERFUL ahụ ị bịa na mmezu.
Hey!
Tosara message ya. Amuma buru banyere Mr. P0WERFUL.
Eh?
Amuma buru banyere Mr. P0WERFUL.
Jesus.
Metu aka na share button. Kife sara message ya.
Hey!
Ọtụtụ ndị amuma buru amuma. TB Joshua nke lagoro mmụọ buru amuma.
Eh?
Mbeka buru amuma. Mana amaghị onye obuturu ya.
Okay.
Odola ganya na amuma ahụ Reverend Father Eji Ike Mbaka buru. Banyere President Muhammadu Buhari. Na Buhari bụ prayer answer to Nigeria. Okwere ghọta na amuma ahụ abịala na mmezu.
Yeah!
Maka na ọ bụrụ na mmadụ dị ka Buhari achịghị obodo a, anyị akaghị inyopute P0WERFUL. Metụ aka na share button. Ka ịtụsara message ya. Amuma buru banyere Mr. P0WERFUL.
Ihe emebiwo.
Amuma buru banyere Mr. P0WERFUL.
Oh.
Ndị amuma kwuru na oke ikpe oke. Oke ikpe asị nakwa oke iwe ga-adị n'oge ahụ. Mana nke a gacha, afọ ọzọ na-eso ya ga-abụ oke ịdị n'otu. Tụsara mmeseji ya. Ndị amuma kwuru ya hoo ha. N'ogbugbu, oke ikwe akwa nakwa oke iri uju ga-adị n'oge ahụ. Mana nke a gacha, afọ ọzọ na-eso ya ga-abụ ọṅụ. Onorube mgbe ị ga-atụsara mmeseji ya. Amuma eburu mere ka anyị mata na tribe dị iche iche ga-achọba ụzọ nwere onwe n'ihi ihe na-aga n'oge ahụ. Ndị Igbo ga-esi gbanwe Biafra.
Okay.
Yoruba esi gbanwe Oduduwa Nation. Niger Delta ga na-ekwu nke ha. Ndị Hausa ga na-achọ ụzọ nwere onwe. Mana nke a gacha, afọ ọzọ na-eso ya, onye ọbụla ga-echefu ihe ndị ahụ.
Ndị bai, ihe emebiwo.
Tụsara mmeseji ya. Amuma eburu banyere Mr. P0WERFUL.
God.
Amuma eburu banyere Mr. P0WERFUL.
Ụwa achọghị ihe ọma.
Metụ aka na share button ka ifesara message ya.
Hey!
Amuma eburu banyere Mr. P0WERFUL. Si na confusion ga-adị n'oge ahụ. Mana nke a gacha, oke nghọta ga-adị. O kwere gị ghọta na ihe niile a P0WERFUL na-ekwo ekwo na-azụ azụ n'oge a abụghị maka na P0WERFUL. Kama ọ bụ maka amuma eburu ebu. Amuma abịawala na mmezu.
Hey, Jesus.
Ndị amuma kwuru na National Anthem a na-atọ ka sugar ga-afịaba onye ọbụla ahụ ego. Mana nke a gacha, onye ọbụla ga-etibe mkpu ọṅụ ma kwere na Nigeria amaka.
Gịnị mere ụwa achọghị ihe ọma?
Amuma eburu banyere Mr. P0WERFUL. TB Joshua buru amuma. Ndị ụka tie emem. Ọ sị ha, emen itiri enwere ihe ominiri. Mitiri emen. Mitiho emen. Na amuma aha ha ịbịa na mmezu. Mbaka buru amuma. Onye ọbụla tie emem wute ụjọ.
Hey!
Ọgwa aha ụha. Mitiri emem. Mitiho emem. Amuma aha ha ịbịa na mmezu. Mana achọrọ m ime ka ị mata na amuma ahụ Mbaka buru emezuola.
Ihe emebiwo.
Amuma ahụ Mbaka buru na Buhari bụ prayer answer. O mezuola ma tinye jara.
Hey!
Ewezuga Buhari, ị kara ịma P0WERFUL.
This man!
Ka nkuzi banyere amuma eburu banyere Mr. P0WERFUL bụrụ ihe mmụta dịrị ụnụ. Were okwu nwa nke mmadụ mere ihe.
It is finished. Ọ gụsiwo.